igice cya mirongo ibiri na kabiri, igice cya mirongo ibiri na kabiri. Efeso abakristo ba mbere, Efeso abakristo ba mbere, dusenge uhoraho mwami ushobora byose, utegeka bikaba, wavuga bigakomera, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Nami tugiye kumenya iby'abantu ba Kristo ba mbere bo mu gihe cy'ishengero rya Efeso. Nami turakwinginze utuyobore, kandi mwami uduhe gutahura mu buryo bwimbitse no gufata ingingo zibereye mu gihe twiga ijambo ryawe, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Nkuko nari mpereje kubivuga, icyigwa cyacu cy'uno munsi kivuga ngo Efeso abakristo bo hambere. Mu cyigwa cyacu cyarenganye twari twabonye ukuntu Yesu yashyizeho ubwoko bushasha, ihanga rishasha, urubyaro rwa Isirayeli rwo mu buryo bw'umubiri. Kandi Yesu hariya muri Yohana igice cya 21 ni we yise ubwo bwoko ishengero ryiwe. Iryo shengero Yesu amaze gushika mu ijuru yareretse Yohana ibiringo birindwi ishengero ryiwe rizocamo gushitsa ku muhisi w'umuhero, aho Yesu Kristo azogaruka. Uno munsi turaba ikiringo cya mbere Yesu yerekanye yuko kigereranywa n'igisagara cya Efeso. Efeso bisobanura iki? Efeso bisobanura ikintu cy'igikundiro cyanke icyo kwifuzwa. Ndashaka ngo mumenye ibyerekeye kino gisagara cya Efeso, kugira tumenye n'impamvu Yesu yagereranije ishengero rya mbere nk'igisagara cya Efeso. Kubera iki? Ishengero rya Efeso, ni kuvuga ishengero ryari risanzwe riri muri Efeso, ubwa mbere ryari ishengero rifise umwete. Reka tubanze turabe amajambo Yesu yavuze kwa rino shengero rya mbere. Yesu yavuze ati, andikira umumarayika w'ishengero ryo muri Efeso. Umumarayika bisobanura iki? Umumarayika bisobanura intumwa y'Imana, ni kuvuga ngo ugomba guha imburi abantu. Rero yabariwe Yohana kwandikira abazezwa shengero, abavuga butumwa bo muri Efeso, abaririmbyi bo muri Efeso, abantu bagomba gutanga imburi ihambaye kwa buno bwoko bwa Efeso, nibo bariko barandikirwa intumwa z'Imana ku bwoko bwayo bwo mu gihe cy'ishengero rya Efeso. Ariko kandi hatirengagijwe n'abakristo bari bari mu gihe cya Efeso. Kunkundire badasobanuye rino jambo abakristo, kubera yuko ntitwari twaribonye mu byigwa byacu byarenganye. Rino jambo abakristo riraje kubera yuko ari ubwoko bukurikira Kristo. Iyo bariko baravuga abakristo, ni aba Kristo Yesu, ni kuvuga ngo n'abantu biyeguriye Yesu Kristo kubwo kwizera. Bano nibo babwiwe ngo bandikirwe uti ufashe inyenyeri ndwi mu maboko, mu kuboko kw'iburyo. Inyenyeri nazo ni iki? Inyenyeri ni, murabona inyenyeri ziririye n'umuco, ni kuvuga ngo ibikorwa byose by'amashengero ndwi niwe abifise mu kiganza. Ni bya bindi twabonye mu cyigwa giherutse yuko ata kintu na kimwe dushobora gukora tudafise Yesu. Ni kuvuga ngo ibikorwa byose by'amashengero ndwi byiza biri komande, biva mu biganza bya Yesu Kristo, akagendera hagati y'ibiterekwa k'amatara ndwi by'inzahabu. Aravuga ngo ni kuvuga ngo niwe mugenduzi w'amashengero ndwi, niwe agira vuge. Ni kuvuga ngo ishengero ryiwe riri mu biganza byiwe, kandi ibiringo byose ishengero rizocamo birindwi niwe azoba arirongoye. Avuga ibi ndazi ibikorwa byawe ibikorwa Yesu avuga zi kuri Efeso ni ibyahe avuga ngo kandi yuko udashobora kwirengagiza babi ariko wagenzuye abiyitwa intumwa kandi atarizo usanga nabo n'abajya binyoma kandi ugirira ukwihangana wirengagije ibyo ugirirwa ku izina ryanjye wacobogora ariko mfise icyo nkunga yako yuko waretse urukundo rwawe rwa mbere nuko niwibuke aho wavuye ukagwa wihane ukora ibikorwa nk'ibya mbere nutagira utyo nzoza kuri wewe nkure igitereka kw'itara cawe ahantu hacu shiti wihanye ariko icyo mfise nuko wanka ibikorwa byari Nikolayiti ibyo nanjye nanka uri no gutwe niyo mico mpema abwira abashengero unesha nzomuha kurya ku byanjye ku giti cy'ubugingo kiri mu iparadizo yo mu ijuru ino niyo mesaje spesiyale yabwiwe abantu bo muri Efeso tugira turabire hamwe na kino cyigwa cyacu cy'uno munsi ubwa mbere Yesu yarabonye ubwa mbere Yesu arerekana yuko rino shengero ryo muri Efeso ryari rifise umwete ubwa mbere tubanze turabe ibyerekeye kiriya gisagara mbere duce turaba nabo ishengero rya Efeso ryagereranya bose ukuntu byari bimeze ubwa mbere ishengero ryo muri Efeso ryari ishengero rikomeye rikora cyane nibuke yuko ari ryo shengero ishengero ryo muri Efeso nibyo ryatanguje ishengero ryo muri bya Bikolosayi Yohana amaze kuronka umwidegembyo yimukiye muri Efeso ni naho yandikiye ibindi bitabo byiwe hari iki nacho muri Efeso hari w'abapagani abapagani bo muri Efeso bari basanzwe basenga ibigirwamana by'ibiti basenga ibiti nibyo bita ibigirwamana hari hariho ingoro ikomeye cyane y'umwami Artemi uyu ino ngoro yiwe bayubatse mu myaka ijana na mirongo ibiri ni kuvuga ko hari ahantu hadasanzwe hari abakristo bakomeye cyane ariko kandi bakorera mu karere katoroshe ibindi nabyo twovuga kwa kino gisagara byari ibyahe ibyo twovuga kwa kino gisagara nuko cyari igisagara cyubatse ku nkengera nico washikirako uvuye mu mazi kino gisagara cyari gisagara gihurumbirwa nyabagendwa nico gituma cyari gisanzwe cyitwa igisagara cy'igikundiro Efeso cyanke ahantu kwifuzwa hariho business harakoreka ibintu bitandukanye haragendegwa cyane hari ibintu byiza hakabaho n'abantu ba Kristo bakenyi bari mu mutegiri mwinshi w'abantu basengerirwa Imana rero niyo mpamvu Yesu yarabye icyo gisagara acashaka kukerekana n'ukuntu ishengero ryo hambere na ryonyine ryari rimeze ishengero ryo hambere ryari rimeze gute ryatanguranye na Kristo nyine nk'uko nababwiye ati ni ishengero rya mbere maze rirabandanya gushitsa mu mwaka w'ijana rino shengero ryari rifise ibikorwa Yesu yarishimiye niyo mpamvu anabivuga hariya yabivuze yuko ndazi ibikorwa byawe n'ubutane bwawe n'ukwihangana kwawe ryari ishengero ryihangana Yesu hariho ibintu yashimiye bano bakristo ba mbere ubwa mbere yarabashimiye ibikorwa byiza byashoro Yohana igice cya kabiri ku murongo wa kabiri bari bafise ibikorwa byiza mwibuke yuko rino shengero ryo muri Efeso twabibonye yuko ryakoze ibikorwa byinshi bihambaye nko gushinga amashengero gukora ibikorwa by'ivuga butumwa hamwe n'ibindi Yesu yarongeye kurishima ingene yihanganiye agahamu mwibuke yuko mwari mu shengero nyene harimo ba Sitefano batewe amabuye bakicwa bakademangwa mwari no shengero nyene niho hai niho hafunzu hakongira hakitwa ba Paulo ba Petero bakicwa na Nero kandi mwibuke yuko mwari no shengero nyene mwa kino gihe nyene cy'umwaka wa 0 gushikana mwaka wijana niho niho Yohana yaterewe mu ngunguru ya yamaguta kandi niho yongeye gufatirwa ingingo yo guteregwa mu kizinga Patimo aho yahavuye yerekerwa rino banga ry'abashengero ndwi. Yesu yararishimye ingene rigenzura rikamenya abigisha b'ibinyoma ibyo hari gice cya kabiri ku murongo waho wa kabiri hamwe n'uwa gatandatu. Rino shengero ryari ryaratewe, mwibuke yuko Pawulo yari yarabyigishije ababwira yuko niyamara kuhaba hazoca haza abiyita abavugishwa n'Imana atari bo. Hariya mu cece cya mbere Pawulo cya kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya kabiri ku murongo waho w'indwi. Nimusome kandi kubera yuko Yesu yari yaravugishije Pawulo arababwira yuko abenshi bagiye kureka ibyizerwa mu Bigalati igice cya mbere ku murongo wa gatandatu gushyira ku murongo w'icyenda, kandi mu Bikorinto ba mbere igice cya mbere ku murongo wa cumi gushyira ku murongo wa cumi na gatatu, Yesu yari yarabariye Pawulo kwigisha yuko hazobaho kwicamo ibice. Ni kuvuga ko ibikorwa bya mbere by'intumwa byahavuye bitangura guhinduka, hatangura kuza ibintu byo kwicamo ibice, kubera yuko hatanguye kuboneka abantu bashaka kwifatanya n'imigwi ya Roma, batangura kwifatanya n'imigwi ya gipagani, hatanguye kuzamo ibice. Umuce wa mbere wari umuntu warondera guhagararira ukuri, hakabaho n'uwundi mugwi warondera gukurikiza imyumvire mibi ya gipagani. Muri rya shengero Yesu Kristo yashinze hatanguye kuzamo ibice ibiri, abantu bananirwa. Na none umunsi uzobabona abantu bumva yuko kubaho bafite umugore umwe byabananiye, bagaca barongera kwenda kwishigira ishengero ryabo. Abantu bumva yuko batobaho banywa inzoga bikabananira kubaho batanywa inzoga, bagaca bagenda kwishyiraho ishengero ryabo. Uku niko byagendeye ishengero rya Efeso. Ariko kandi abakristo bo mu ishengero rya Efeso bari bafite kino kibazo cyo guhangana n'inyigisho z'abanikurayiti, inyigisho zari zihagaze cyane, inyigisho zari ziciye kubiri n'icyo ijambo ry'Imana ryarihanikirije. Ariko ibintu Imana yanyaze ibintu Imana yagaye kwa rino shengero nuko urukundo rwa mbere rwari rwagiye. Bano bantu bari baraje inshinga gusa no guhangana ubwabo nk'abazezwa shengero, bari baraje inshinga no guhangana ubwabo n'amakorari. Bino nibyo byari bisanzwe bibaranga ukuntu bashwana mu mashengero. Hari ibintu biboneka mwa kino gihe ugasanga mu mashengero barashwanye baragwanye, abantu bakiyumviramo n'ibintu byoroshye bitanguye ubu. Oya, iyo haje ikinyoma kigashaka gukuraho ukuri ntibyigera byoroha, hacatera intambara. Nibyo byari no mu ishengero rya Efeso, nibyo byashikiye ishengero rya Efeso mu gihe bagiye kwitwararika ibyo gusa bitaha boro, urukundo rwo kugirira abari bwo kwitaha abari hanyuma y'abandi baragiragira. Abantu bari mu nzira y'ukuri bagomba kumva yuko kino kintu ari cyabo cyo gukundana, cyo gushyiraho ubumwe no kwitaho abari hanyuma y'abandi, gufasha abandi. Ibi bari babyibagiye. Ikindi kintu nacyo bibagiye nuko imigigwa y'abapagani yari itanguye kubatera. Yesu ntabwo yahebye ishengero ryiwe, ahubwo yariyumviye kuri transform ukundi, kurigira ikindi kintu. maze arigira inama idasanzwe. Inama Yesu yagiriye rino shengero niyo nama agira n'abandi bakristo w'ibindi bihe. Ino nama nayo niyahe mu by'ukuri? Ino nama ndagira ngo uyumve neza mugenzi. Yavuze ngo ndakugira inama, niwihane usubire mu bikorwa byawe bya mbere. Nutabigira nzoza kuri we nk'igisuma, nzokwibagira wewe ugiye gukamangana. Nibyo Yesu yari karavuga ngaha. Ariko abihana bagahindukira bagakora ibikorwa byiza, bahabwa isezerano ryo kuzohabwa ku byanga byambye ku giti cyo mu iparadiso yo mu ijuru. Kubera yuko abantu bari bahanze ibigirwamana by'ibiti muri icyo gihe, baciye bahabwa isezerano ry'uko badakwiye guhanga amaso ibiti, ahubwo bakwiye kuyahanga ku giti cy'ubugingo cyo mu ijuru, kubera yuko ariho bazohabwa ibyanga kuri cyo. Mugenzi uriko urakurikirana ikiganiro mu gihugu, ikiganiro cy'uno munsi, uriko urakurikirana ikiganiro mu cy'uno munsi, ndaguhamagarira kuvavana n'ingeso zawe mbi nk'uko Yesu abihamagarira buri muntu wese. Mu gihe turaba kino kiringo ishengero ryo muri Efeso ryaciye, ubwa mbere wumve yuko ukwiye kuba umukristo wo kugira umwete. Umukristo yiteguriye kurwanya inyigisho zose z'ikinyoma zidahwanye n'icyo Bibiliya yigisha. Ikindi nacyo urukundo rwo kwitaho abari hanyuma y'abandi, rwo kwitaho aboro n'abapfakazi, urukundo rwo kugira neza abariho ruganza mu buzima bwawe. Ntakire ijambo ry'Imana.